mi se.
Utazama di Mama Kilunga TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.